Jeg tror man vet noe. Men man of the match i dag sin fjerde shutout i playoff nummer 1, alltid!
Look at this guy.